ya kuja kwako Bwana,
naomba unisaidie, unishike mkono,
univushe milima
na mabonde, univushe Bwana. Niko safarini ya kuja kwako Bwana, naomba unisaidie, unishike mkono,
univushe milima
na mabonde, univushe Bwana. Ya kuja kwako Bwana.